Ngoja wait. Ngoja malize ule. Yo. Ani ma bearing tayari. Mpaka balishe bearing hapo sasa. Hakuna bearing. Oh. Thank you.